Vanga zwavhuḓi ndi phashasha zwo to ralo no humariya ya.